plates ala.
Oh, ama plates alana.
Kwenzeka ngikukhuleka.
I had him eating cake from right out of my head.
Ubusitholile bana isimemo salomshado wankuleko onjani njani? Unkuleko ma usedelela angazi lokho kunjani manje.
Azulu.
Cat. Uyayimisa yonke le mfishi mfishi. Noma uhamba uyobona ungcolosi.
Imbewu, Mondays to Fridays at 9:30 on E!